Uyu Dorukasi tuguma tuvuga ari nawe twovuga ko duhagaze ko hano muri kino gikorane cyacu banamuririmbye tuguma tubisoma ukuntu yabaye umukenyezi ngo yakora ibikorwa byiza byinshi nibavuga bike bavuga ngo byinshi ngo kandi yagira ubuntu bwinshi nagiye gusanga uyu Dorukasi yari yarisobanukiwe aramenya yuko Imana itamuremeye kuryama itamuremeye kwicara gusa ariko yamuremeye gukora Dorukasi rero icyamubayemo bijanye na zanga biri Imana yadushizemo Imana yari yamushizemo gukorera abatishoboye gukorera impfubyi gukorera abapfakazi imushira mwiyo ngabire yo kujisha uduhuzo dupira agenda haba pfakazi agenda afasha impfubyi Dorukasi aramenya ngo nashiriweho kugira ico nkoze aba umuntu w'ikimazi abaho ari uw'ikimazi mu gihugu aho yari ukoze ico Imana yagushiriyeho uzoba uw'ikimazi aho uherereye ni hazoba uherereye gusa bizomenyekana bitinde bishike kure ari nk'indongozi ho urumva kubera baba ari imbere yacu baba arabamenyekana uko bakora ibyiza bigenda biramenyekana mbere bikamamara bigashika kure ariko na wewe unaho utari umurongozi nuwave wisuzugura ngo kumbura uzokora ibyiza bireke kumenyekana oya nacho nawe ukora ibyiza abantu nibabimenye benshi ukwegereye azomenye azobona icyiza uri kurakora akigushimira naho batona gushimira nagiranda gutera intege hari Imana mwijuru ibona ibikogwa byose dukora haleluya hari Imana mwijuru ibona ibikogwa dukora ku munsi kandi ndabibutsa yuko ibikogwa dukora birandikwa birafise aho byandikwa iri ijambo ry'urufatiro ryatubwiye ngo umukozi w'intungane Imana imuhoza ku ikiganza umukozi w'intungane ukora ibyiza umunyabuntu akora ibuntu agira ubuntu bwinshi uwo Imana imuhoza ku ikiganza uyo ninyonga z'uhoraho mbega yo muhoza ku ikiganza ninyonga ziwe zitari kuriwe uyu mukozi w'intungane mbere Imana irumva no gusenga kwiwe abantu bakora ibyiza naho bapfa nibaherengetera nibaherengetera ahubwo barasinzira cyane cyane iyo bakora ibyiza arabigishwa ba Yesu nukuvuga ngo barahaye ubuzima bwabo Yesu umuntu akora ibyiza umukozi w'intungane nahapfa ntahera arasinzira nkuko bibiliya ibivuga Pawulo yaravyandikiye abitesalonika yuko abapfa baba basinziriye barasinzira ntibapfa yaravyandikiye abitesalonika ariko aravuga ibijanye n'ibihe by'iherezo ngo ariko bene data ngo ntitugomba ko muyoberwa iby'abasinzira itiro ry'urupfu ngo ntimubabare nk'abandi badafise ibyizigiro uko twizera yuko Yesu Kristo yapfuye akazuka aba ariko twizera yuko abasinziriye muri Yesu Imana izobazanana nawe iki nicyo tubabwira ni jambo ry'umwami twashikirijwe yuko twebwe abazoba bakiriho dusigaye gushitsa kukuza k'umwami wacu tutazokwitangira imbere y'abasinziriye na gatoya kuko umwami wacu ubwiwe azoza manutse avuye mu ijuru aranguruye ijwi rirenga hamwe n'akamo k'abamarayika k'umumarayika mukuru ninzamba y'Imana maze abapfiriye muri Kristo nibo bazobanza kuzuka aka niko nashaka cyane cyane natwe bazoba bakiriho dusigaye tuzoca duteruranwa nabo mu bicu dusanganire umwami mu kirere haleluya abapfa rero bapfiriye mu mwami arabigishwa ba Kristo bapfiriye mu mwami barasinzira basinzira itiro ry'urupfu rero Yesu niyaza gutora abantu biwe azoza hari kandi muri ico gihe hari habazoba bakiriho nituzi ngo ni ryari ariko hari habazoba bakiriho abandi barapfuye ariko nagira ndakuremeshe Doruka yaradzuwe n'ibikogwa yari yarakoze. Nawe uyu munsi ushobora ku Imana uyu muri bino bihe sindabona ibi bitangaza bihari yuko abagwayi abapfuye tubasengera bakazuka. Kumbura Imana yabiretse nyene irabireka nyene byari by'icyo gihe cyo mu gihe cya Doruka. Ariko natwebwe abapfa bapfiriye mu mwami bagapfana ibikogwa byiza byo kugororoka. Negera nababwire ngo ntibapfuye barasinziriye. Abo Yesu ni yamanuka aje gutora abiwe ngo inza ngo akamo kabamarayika n'inzamba ikavuga abapfuye rero basinziriye bapfanye ibikogwa byiza ngo bazozuka bahure n'abatwa bakiri mwisi basanganira umwami Yesu mu kirere hanyuma baduge mwijuru kuruhuka ibya bikogwa bakoze hanyuma hakurikire urubanza Imana idufashe cyane. Abantu rero bintungane bakora ibikogwa byiza nibapfa barasinzira. Aba rero kandi ntibazotsindwa n'urubanza. Ahubwo bazohemberwa ibikogwa bakoze. Nababwiye ko ibikogwa byandikwa mu gitabo. Ibikogwa byose dukora ari bibari byiza birandikwa ariko Icho baciza nuko twokora ibikogwa byiza nituzomara mare kuri wa munsi